nukuri natera imbere muri jury twasanze twese ari we twahurije ko kuri ya prix ya meilleure interprétation féminine twamuhurije ko gucyo nyene bisigura ko afisi iyo mpano.
Today TV tukaba turabana mu kije yakunze ba filme ndundi umuntu mwana turi kumwe n'umuhinyanyuzi ni Pasi akaba ari umuhinyanyuzi asanzwe afise ubuhinga budasanzwe muzi gukora ama video tuganire gato atubwire akaba yari muri jiri yabashoboye kujya gutora ama filme yabaye ya mbere muri category wa metrage muri long metrage category national. Pasi ndabaramukije cyane.
Mwiriwe mwiriwe cyane. Ego
basi abantu benshi barabumva ariko ni babazi cyane kuko mukunda kwa muri nyuma ya kamera cyane muri ku mashini nashaka maze mubwire gato bakunze ba filme ndundi ikintu musanzwe mukora muri filme cyane cyane.
Jewe muri filme ikintu nkunda gukora no gufata isanamu no gukora montage ariko na realization rimwe na rimwe ndayikora iyo bikenewe.
Basi akabazo ka mbere ndavuga ati nzokubaza umunsi twahuye umuri mu bahinga bokora ibikorwa bikomeye ngaha mu Burundi bikaba international ariko nitiriko turakubona uza gufasha abantu bose za manche bashoboye gukina kugira bya bikorwa bakoze bibe international cyane ko bwa buhinga bwo kubiga ikorwa cy'ubuntu cyo ba international bufise haburi iki ngorane iri
nta ngorane hari nta kibura ni jewe gusa nkikiri mu bundi buzima. Eh kubyo sindagaruka mu Burundi ngo ndavyicarire mugani nagaruka uzoca ubibona kandi n'ubu nyene ndiko ndakubwira hari akantu turiko dutegura n'abandi bagenzi babiri direct ndabaramutse Jean Marie na Evrar turiko turipanga dukora akantu mugabazo bari udukuru metrage au de série court metrage eh muzobibona vuba ivyo vyovyo.
Pasi muri mu bantu bo dukora film nga mu Burundi tukaronka isoko no muri Canal Plus je suis sûr ariko naje gusanga mufisa kagubu kuntu muzi nanye muri aba professionnel kubera iki bwa professionalisme bwanyu mutobwereka aba bantu basanzwe
turabibereka nyene none amo inuza ya festival se cyo yari imaze inzu ya festival ya festival harabaye formation ngaha bright arabere kingene bafata amajwi papi Jamaica arabere kingene bafata amasanamu hari nundi muhinga wo hanze yaciye azarafasha aravuga kubijanye n'ivyamasanamu harabaye undi murundi ubari hanze arabigisha kubijanye na production nivyo erega kugira ngo tubibereke ni bintu turinda guhura muri cadre kuko nk'ubuduhuye mu nzira mwibarabara ntibikunda bisaba ariko abi bintu vya formation nanje sindi butegure formation ije sindi buzaha kuri CCF kuvuga ngo directeur mpasale bisaba habe nka festival canke irindi shira hamwe ribitegure hamari dutume ko rintume ko ritume ko Jean Marie ritume ko Evrar hama tuze dusangire erega no gusangira ndakwereka ivyonze hanawo hari ivyubuzi ukacu binyereka tukungurana ubwenge mugaje seje ndabitegura ivyo na mashira hamwe akwiye kubitegura twe tukaza rero ibintu biteguwe hama twigishanya
pasi tije kuri festival gato na babujije kunywa mu nyihanganire cyaje ariko hari ibintu abantu bose bakeneye kumenya tije kuri festival mu mizi kubera iki film urugendo yabaye meilleur film
meilleur film kubera nari nabivuze hajya muri salle ni film ifise bimwe tuba turondera muri écriture iyo uri kurategura film uyandika ifo yuko abakitere bawe hagira ikibahuza hama ifo ko abakitere bawe tumenya iyo bava iyo ba kahise kabo na kubu kabo muri iyo filme nyene ivyo rero ijya filme urugendo yari bifise ikindi urugendo yari ifise abayikinye bayikinye neza n'abafasha amasanamu y'ijya filme bayafashe neza hari filme zitatu za zifise amasanamu meza cyane ku masanamu vyaratugoye mbere no gutora iya mbere donc ni ico catumye urugendo ibi ya mbere kubera ukuntu yanditswe n'ukuntu bayikinye cyane cyane hama ikigira n'amahigwe yo kuronka isanamu nziza n'amajwi avuga neza bimwe twita son
akajambo kamwe kuri Fanny Lavigne yashoboye kuba ari we atahukana ikibanza cya mbere muri long metrage
n'ukuri natera imbere muri jury twasanze twese ariwe twahurije ko kuri ya prix ya meilleure interprétation féminine twamuhurije ko gucyo nyene bisigura ko afisi yo mpano hariho na nijya filme yabaye ya kabiri nibagiye titre nayo ne uwayikinye kandi umenga niwe yayanditse nyene nawe ne yakina neza aho hariho no nuwaronse ijya ya meilleure le talent
paradise
eh le talent irahari le talent irahari me kuri fani na tere imbere vraiment nabandanye nabandanye kandi n'ico yo festival je nayikunziye najigiye ntwara priyanje byaciye bimpa ingufu zo kubandanya nawe urabona yaciye nabivuga aravuga ati n'ukuri ibintu binteye intege eh sawa
pasi ndabashimire janizere yuko ejo cyangwa gye jone n'agira ikindi kintu tubabaza kumenya umwotanga kuri filme ndundi cyangwa ico mwofasha kuri marketing ya filme ndundi cyangwa kubuhinga naje cyane ko ibyo mbona novuga yuko muri forecast nabyo cyane ari uguhinyanyura nizere ko muzoduha kanya
n'ukuri ntangorane nzoza ndiruka nta kibaza ahubwo namwe big up ko vyo muri ko murakora mwebwe ama TV online n'ukuri muri ko murakora ibintu byiza no kuvuga vyo gupromotinga umuziki na sinema viwacu eh kabisa bika kandi muraberewe
eh kuko pasi nimba mfisa makuru yuko muri Nigeria pride 3 million de population baye kubera film ariko mu ndizi neza kuba n'abantu igihumbi baye kubera film nizire yuko mugiye gufasha film ni industry ibakazi tironka kazi kandi tironke amasoko international
nukuri je personnellement sinoza ngahambeshe ngo jewe ngo ngira mfashe ngo abantu bose batangure kubeshwaho na sinema kuko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi n'ingufu nyinshi ni kuvuga leta abagwiza tunga mwebwe ama media natwebwe abahinga bavyo twese dutegerezwa gukora mugubu urabona hariko akora ama media n'abahinga gusa niho rero bikicugari
akajemba kame kubushikira nganje udushigikire murakoze cyane
ubushikira nganje nukuri bwari ko buragerageza ubu turabona ko buri ko buragerageza kutwumviriza no kugira iki nuko tubona gusa hakiri byinshi erega ni byinshi bikenewe imugabo nibaza tugume dukora ntitudebukirwe tugume dukora
murakoze cyane
urakoze nawe